Marina Jetik Man Kamangogir Kadab. It's just how I'm gonna meet Oma Bimanyan and Evans Kideruda Sundi Governor. Evans Kidero Koro Yoro Niyalele Yelele Yelele Woda Sumbi Ero Biro Niyalele Yelele Yelele Doctor Doctor Ero Momo Niyalele Yelele Yelele Oma Beyi Wakamalich Kidero Emwadwaro Nemine Wakamalich Kidero Emwadwaro Ujende Wakamalich Kidero Emwadwaro Yodongo Wakamalich Kidero Emwadwaro Nithindo Wakamalich Kidero Emwadwaro Nithindo Wakamalich Kidero Emwadwaro Kidwaro Gavana Kidero Emanyalo Kidwaro Gavana Kidero Emanyalo Kidwaro Maendeleo Kidero Emanyalo Carlos Ondara Kidero Emanyalo Kuom Gero Skunde Kidero Emanyalo Kodo Kegero Chirnin Kidero Emanyalo Kuom Konyo Ganda Kidero Emanyalo Kodo Keyo Eustima Kidero Emanyalo Kuom Gero Siptal Kidero Emanyalo Kuom Gero Siptal Kidero Emanyalo Kodo Kendi Kojie Tich Kidero Emanyalo Kodo Kendi Kojie Tich Kidero Emanyalo Kidwaro Maendeleo Kidero Emanyalo Emano Dr. Evans Kidero Churususizu Sana Babaroni Umabi County Nielueti We Oromoge Gavana Kidero Toromoge Gavana Oma be manyen, oma be manyen. Yo sorry huye, yo kwasi huye. Kanyada huye, yo rodi huye. Kabochi huye, kochia huye.
Pastor Lumumba.
Kadongo huye, yo gemu huye. Asumbi huye,
night nyaugenya.
Yosuba huye, rusinga huye. Ufangano huye. Yoramba huye, kodera huye, kanyaluo huye,
mweshimi osele,
kanjira huye, tondiwa huye, tangwe huye,
arieto kati,
yokindu huye,
nyabush,
oyugisu huye, kanamu huye, kanyipiru huye,
Evans Ochieng Manopie, steward Okudo,
oromoge gavana kidero toromoge gavana. Yo ma be huye, yo ma be huye, yo namu huye, yo boda boda huye, yo jua kali huye, wa mama huye, vijana huye, yo dongo huye, yo ma be huye, yo ala huye.
Hey imosona enos bolo, mano chairman, okelo woda subi wabi, jendia.
Eh eh, kidero kawe. Kidero kawe
We must know
Oma bechwa, gikidechwa